derin derin kadigu abu taye lama ahamigu igu beray marku taqirki igaray lay madaka tashay hanuka albuludi gudad shay markay dogti dogti dilacday Never.